Tau and Noel.
In partnership with Cash Music.
Bata baba kha vam tisela book launch.
Hey, vitani wa ku DJ.
Kasi siku ra kona ku ta va ku ri ti 24 ta December eka lembe leri nga ka rona ra
2019.
Kasi ndzhawu hi le ka mbokoto.
Hela play.
Kasi swi hungasa siku swi katsa lava landzelaka. EMC Style.
CIC Makabeni.
Solomon Mangani.
Muzeshi Shavuthu.
Savara Ngoveni.
Jackie the Vocalist.
Jay Fishley.
Chiranda Shini.
Tony Boy.
Miss K.
I'm a man.